Be mama Joyce. Sir. Kumenga watayo mutwe na mayi.
Reka cyane ka papa Gloria ahubona na atayo mutwe. Mu mezi uku kwezi nayo ifise urubanza kwa dote na mariage yakaga kuzine kanje. Aho rero mama na papa wiwe siho bazoba bari mu gihugu cha Canada. Bashaka kubikurikirana kibiriraho kuva bitangure mpaka bihere. Aha nabuza aho mbaza naho bandange hose bo binkorera nsanze bizimbye cyane. Je nabuze ico fatana ico ndeke.
Yo, namakuru fisi.
Eh bimeze gute?
Neza na neza mu ntumbero yo gusa zero mwaka neza no kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022. Isaac TV yatuzaniye ama service yose twari tunyotewe. Ufise dot mariage gutwikurura ama anniversaire n'izindi manda zitandukanye. Ushaka ko bica ikibiriraho cyangwa ico twakwitwa live kuri YouTube na Facebook. Ushaka bica kuri page za Isaac TV cyangwa page zawe byose barabikora kubuhinga buhanitse kandi cyane kubiciro bitavuna na cyane cyane ko turi ko turaheraheza umwaka w'ibihumbi 2021 bica byoroha kurusha.
Yeah. Aho rero urambariye none nka adresse yaho ari nzoje kubarondera cyangwa ushobore kumpa nimero no batora
ime ikitabuze namazi mu mpange. Neza na neza ubakeneye Isaac TV itumbereye inyuma y'isoko yo mu Kinama ahantu kuri Cope kuhashitse. Ucubona inyubako igeretse kabiri niho ibiro byabo biri. Urashobora no kubarondera kuri 62 78 56 37 37 ugacuba hamagara bakagutunganiriza.
Asha urakoze reka nyaragase nje kubarondera narijya ko n'imisiri kiragenda.
Me
Isaac TV.